Records.
Coco Channel, DJ Shadra Kamna Zomwe, Shinde Kagawaya. kwa narusi Mwitaraje doto hamisi Mewake mpaburo Dogo mwariza beti Wana masanja Dona maronga mwitaraje juma Wana mavula Wano yontendaji Uwa kejiji Eja sombigo
Chana kupila Kie familia